Whakalafla hi atu hane e tau walatala tutupu ke lata mai awhiwh ni. Kua hawhangi moe whakamunui nai e matanga hua whakatope he Peck Palm 5 ke Tawiri Hila mai he malolo he la ki hao nei. Kua whakangahu e tau hiki ki anga fōu ke he tau whahi mili hila mai te computer he whakatufonu ni liwe ki atu ki ai e whahi maua mai whakafanwhikau. Koe whakaholo anga fōu he whai whakakutama ka mātai ke he tau nei e matanga hua ke lata moe tau whakakuanga mai tu tangata laumatai atu ke he tau whiaonga. Kua hawhangi ai moe whakauru e matanga hua tāwili hila mai he malolo he la ki tuela ki heaho nei. Koe matanga hua ne kua whakatupe ai he whakatufono i apana puhala mai he Pacific Environment Community Fund ke whakaholoanga Palm 5. Koe aho nei ne whakahoku ai e taha whakaholoanga pawaki ke whakamailonga e maumau pōpō he matanga hua. Le tonu atu ai tō tangata ki kisia, mātai tō ngahua ni ko tause, mai haha iai pōki e tau hukui ne kua whakakisi manatu mai he Forum Secretariat, pia pōki mōlau tōru ne kua tālanga mai whakatūtū ai e tau koloa nei. Ne kamata e tālanga anga me whakatūtū e tau lapa hio mōua malolo hila pukata solar panels nei, he tau kua māli mai fuapua e koe 5 miliona tāla ne kua whakatoka ke lata mai matangahua niwe. Tala hau wai hele lifu pali mia koe matangahua ne ka mata whakatukitala ki ai he tau wai whaheva ai lahi fia fia haa kua whakamooli ai mai maua mai e tau tope ke whakangahua mai kisia kua mau mau pōpu tuai. Kisia māli fōki e ke hekehe he tau whakaholoanga nei.
Kisia mtura ke hekehe he hātau tōrua tau seanga ke rātai mo hila. Ae he whahi e ke ogi mua, ae he whahi e ho hā, ta sia ke tau tōro no iha. Si ke liongi au ke hoka tau tōro ke mangaho, ke ua ngū e whahi e, kai ngō vihe e whahi e.
Fua, koe taha seo tōngu mga fitu e awhita ala he whakutufono ni kumai ke ke tahau mai he tau whakamalianga ke whakatau he tau lolo oela ke tau tau takitaha. Koe ono anuanga niwe, ke pōri atu ke taha sia we pasene ke tau puhala tā vili maluru hila nā kai whalanaki ke tau lolo oela. Kua ngā huahua e whāhi ngā hua maua moe whakawhanwhikau whakalataha moe kautaha Ace Corp ini silani ke lalaf ki lunga whalu whakaholoanga ke he IT network he whakatufono. Koe kautaha Ace Corp ne kua whakangahua i he whakatufono tari mai he tau wai whakangapuru ke whakatungtonu tau puhala ke whakangahua e IT network he whakatufono. Moe kwa mai ke ai whalu hukui ke hoko mai ke langmata i atu ke tau whakaloanga ke motu. Koe aho nei ni kwa hoko atu ai whala tau uru ngā hua, mai whala tangata ngā hua e whakatufono, ke mōwai e tau whakamāmanga ke tau manuwhou ni kwa amuna ke whakanga hua.
Whai masini whou hoki kwa tuku ke rata moe access internet e whakatufono, ke ua whakaonga whakahano a he whalu a tangata ngā hua. Ke lahi hai tuku ka maori ka whaungpia. Si koe, kwa mena lahi ni koe tō puhāra ke whaunga whamitaki ai.
Tala hau he uru whakatonu ko tuturi heka, koe mga ho nei kua lali ke whakamuka moka e tau ngā hua halo tōru. Hā kua kisia kua keheke he e tau whakaroanga, ne kua whakaonga e he tau lālā ngā hua he whakatofono.
Longa e tau whakakomputa ke heke he, moe hau tōru a tau whakaonga anga, operating system, moe uka e whahinga hua hā ke lari ke tau isi nai kua malona. So kia nōno lahi, anga lahi amini ki tu mōngi ke hōki mua, ke lari ke standardize all of government computer hardware, software, ke everybody will have the same tahaniga hai operating system with the mana ke whaanga la te computer. Mga muka e whahinga hua ke libe ki gai ka hai ke kua whaeri kua.
Koe kautaha Ace Corp ne kua whakangahua i he whakatufono, kua ngahu whakataha i ke tuku e tau holoang fōu, ke o tatai pūke moe tau manako, ke holo mitaki e tau ngahua he whakatufono.
Ua whae tapu ne hau e engineer e mai he Ace Corp, ngahua i he tapu ne me kua hamatoru me tapu kahau. Se o whitae mne he whakangahua, ke kamata mua he tau whakangahua ne kiki, ke ailong computer ke whawhuo, po ke upgrade, e moe tau hei ni fuki kaha ke haru tūra tau whaora ngā hua. Ka koe a pōngi, ni ngā hua ke he liu whare nei a mna lahi ngai, whare, long computer,
Ko e tau nei kua whakahua I e tahamatanga hua whu ke he whai whakaakutama, ke he whakalaulahi e tau whai whakaako mui tau tangata langmatai ke he tau whaiaonga. Toko ua hong fulma ono e tangata ni kua whakamau hefo ke lata mui tau whakaakuanga nei ni kua tau se mui aonga pulotu he Open Polytechnic. Ko e tau whakaakuanga nei ni kua whakahokua ke tūrung fulma ua e whahi tapu. Kua whai whakatokaanga fō ke talahau mai whai whakaakutama, mo e tau aonga neua ke mai ke ialu tōru ne kua tau se tau pepa nei, ke o atu mui ngā hua ki loto he tau pukaonga I lalo hefo he lewikianga he tau whiaonga ke he limitu la ke taha e whai tapu. Ne pehe e ulu whakatonu he whai whakaakutama kua Bertha tonga hai, kua amarakianga kai ke kua osia e tau whakaakuanga tō whakalaula he tau māmaanga hangau ia ke tau pohala ke whakaakua tu ke tau whānau, Mwe tau menmitaki ni kwa maike ke mua mai haku e tau pulotu e tau whakaakuanga nei. Tau maike ai he whakaakuanga nei ke langmatai e whai whakaakua tāma ke mua ai whalau tau tangata ke langmatai atua I ke tau whiaonga. Mwe whakalaulahi fōki e tau loto matala, mwe whakaohoho ke onoono ke he tau whai whakaakua tāma mo tahapu halang hua mua tupe fōki. Kua whitani fōki he whai whakatutalanga mwe whahi pulenga hua he whakatufono ke maike ai ke whakalaulahi tau numela tangata langmatai ke tau whiaonga. Ke tau aonga ne ua, ke langmata I atu he whalua mngaho. Kua whitani e kamata halu tolu tō whakaakuanga me amunaki ke whakausiai ke mahina hanovema. Pena hata tolu tau walatala tutupu ke lata e mui awhiawhinei amunaki ke maiki ke liriu ke whalewea fōki ke whahitapu ka hau. Amunaki fōki ke mawhala e tau whewa ki wikiki ne kua amunaki ai heukiu ke whahitapu e ne hangawati ki ai. Kai kia no nofua mui munu inepo, tō liriu wata tolu ke whalewea.